ona kuti tisane kurabwino kwino fe
ameti siti matako yankhula
amene siti sinima ya tigwisa chilo chimene una kuti ameti mangankhula timangankhula mau siti gwisa chilo chizindikiro anthu ife we feel a bit uncomfortable umaona ngati kuti mwakwira you understand what I'm trying to say munthu uja akamakula nkhula iwende sukutha kumva umayesera nditi kuti ufuna unene china chake komano mwina sukuchipanga pa sign imene ili tanthauzo limene ukuzopereka sign yolakwika iye uchapanga piki chinthu china so umakabe kuti mwina ndilakwisa ndikapanga chakuti so you feel a bit of uncomfortable unena kuti kodi ndipange bwanji komano issue yake ndiyona kuti ngati ukamba za inclusion tiyesetse mwina amene wanda kunenera if possible tiyesetse tite kumadziwa na peso at least ma basics so nakuti hayi munthu tikakumana naye mwina zimene angafune ndizakuti titayambira apapa kumanka chitsogolo tikoza kumamva nawo chabwino
sure now nkhani inaso imene inatuka pamene papa ndi ya makanema taona kwambiri makanema amene ali aboma akumakhala ndi ma sign language
interpreter
a private wanthawi zambiri zakhazovuta I remember nthawi inake tili ku msonkhano nda Macra kuli thumba limene amati universal
access chakutia kuti
yeah universal what
man yeah universal chakutia kuti
USF
yes
universal service
yes.
Universal service fund
yes
we are part universal of
service fund yes
part of mafund ake ndizinthu ngati zimene
zili kuli makobiri by the way
kuli makobiri
kuli makobiri
yes kuli makobiri kuti zinthu zina zikhala zimene zili because if you are to be universal it means muzimu fikira wina aliyense pena pali ponse.
Yes.
Now, pakwena kukhala chidwi chokuti tilembe ma proposal tikhale ndithu ndi mauthenga ofunikira kani nkhani kapano mwena tumakamba za COVID kakwazisankho kuti at least pazikhalaso munthu amene akuyankhula ndi anthu amenewo. Chifukwa chokuti ndi ufulu wawo nawonso kuti azimva nkhani zofunikira. Nachita chidwi ndi kuona kuimba national anthem.
Yes.
Pogwisa ntchito ndithu zizindikiro.
Oh.
Yes.
Ilandipo.
You know? Yes. And it was you could actually see because you maimba nyimbo ija ndio maulumikiza musungewa kuti saope so I was like okay so chawezi as my private media houses chibi chatu chikhale chotani cholinga chokuti tizafikira so amalawa amenewa
ai ndi zona unena kuti ngati tikufuna kuti nafeso tidziafikira anthu amene ndi ulumani ngati umenewu chanzo lero chimene tingachite tiyesetse tipeze ndithu ma interpreters a sign language kuti ichi chonse imeti kunena anthu aja adzitani adzikhala akumva ndikuuze chitsanzo chimodzi ndini mbale wanga wina andakwatira mzungu so mkulu wanga ameneyo every time we are in his house amatuuza kuti chonde muno musamanga kule chichewa muzilankhula chani chizungu chifukwa the woman feels out of place amaona ngati mkundani
mukunena
you understand literally my brother says guys when you are here make fine we to we say tsakuti na yeso aziphuzira
cha ndizopheka bwanji
ndizofuta chingerezi chimatopesa
yes kuti unenge uyankhule zinthu zosekesa nchizungu
zimafuta
simasewera
so he says now I'm trying to link nayo kuti anzathu wamamva bwanji nayo kuti tikakha kuti sitikwaikirapo kuti nawoso atsitha kumva zimene kunena so literally my brother says when you are here make it a point to speak English fuwa she feels out of place ndamangu kuyangana ni maso chonje amaona ngati mukundani mukunena so to remove that particular suspicion ti mayesetsa kuti tizilangula chingerezi now it's the same thing imene ndiri apano monaya kuti anzathu wonso tiyesetse ngati kuli kotheka tipeze ndithu kuli konse umene akufunikako apezeke munthu kuti zimeti kunena anzathu ajaso akhalame kuja adzitha kudziwa kuti mdziko muno muchilika zotani wanthu
chabwino tayamba choncho program yathu ya kwa gwanji kunena kuti zofunikira kuti kuyankhula pogwiza ntchito zizindikiro zikhale ndithu pena pali ponse ncholinga chokuti amalawa amenewa azitha ndithu kutenga nawo mbali ifeso tizita kuyankhulisana nawo mosavuta meti machitira ndi
zilankhulo
tumaphunzira china French Greek
yes.
Latin
yes
tilephere kuphunza sign language
yes koma ndikufuna ndikuze ndikufuna ndikufuse we Wanda ndale bako mayeso mbuyo mukalikale university entrance exams ndiye adale bada afusa pofuso kuti adale you do
yes.
logic
yes. Yes. Reasoning skills
yeah reasoning skills
yes.
So akuti a blind person amachita conversation ni nzachi ndi the blind guy responded by saying oh I see amadanda kuzacha
to see does not necessarily mean kuti ugwisa chiro maso
amadanda kuzoti chani
amadanda kuzoti ndikumva
he had understood
yes
ndakumva zimene kunena
uku ndakumva zimene kudani
kudandauza so you would see kuti anthu awawa tikosa kumvana bwino titakha kuti taikapo ndithu chidu ne kuti zimene akunena ziyati zimva this blind guy said oh I see sadaonepo koma ndaenda kuti oh ndaona
tindichisanzo kunoko visually impaired one of staff members afungai
yes
when you observe zimene amachita fungai
yes
musinze you are like, wow. Amabanga zindu almost everything by himself.
Kobas.
He knows his geography.
Mm.
He knows where to go.
Mm.
Boje babomwe bamedima mutandizira.
By the way, unene kuti voice ya wina aliense.
Yes.
Inendi kangu.
Kukangu mpasa moni.
Ameda usu ajawezi.
Yes.
Inesu kuda wanda mundi jani.
Yes.
Kodi iwe mande. Mundi jani. Inu amangazi.
Yes.
Voice ya wina aliense.
He tells us by our voices.
Adalo. Adamuweza wina aliense.
Yes. He's an amazing guy. You watch Agama gwira nchitu ya genja. He comes here as well.
Obas.
TV, by already, obas. Ama gwira nditu konsoeja. Ama ziwa. Ama tumiza. WhatsApp. Ima yankula phone yake. So these are Malawians, kuti mamodi dizi angana kuti kodi alibejan. Let us concentrate on what they have and exactly. What they can offer to this country.
Zimefundo mene wanda ndai wala kumano yandi kumbutsa. Unena kuti tinene kuti by the way Fungai is a graduate of the University of Malawi.
Yes.
Ndipo fundo nene kuti si chifukwa mwana kubadwa ndi ulumali.
Yes.
You can empower the same forces which are given to the rest of the people. Muzao na dumana amene, atzako niso jina njijiose. Kukumbi wanda tikudziwa Malawi muno, kumasu maiku wanzatu. Maka mkati neneza kwa chukudu Malawi. Midzimu, alipo anaina amena badu andima ulumalosi ya nasi ya.
Anta masegira.
Makulu ama asegira anaji.
Magia nditu.
Mukulakwa.
Yes.
Ama agira anaji, angana amena joku. Wasia, muzamba uli story, kwele an investigative story.
Mm.
Auli limona yu wakama.
Ama mangirira.
Free years haku mangirira.
Chuta saduruki.
Shakode mnyumba mja 3-4 years kulakwa. Mkumpera ufuru.
Yes.
Mana uja mkumpera ufuru. Tanturutani. Mbase ni mwai ingati kulikoteka. Alipo nditu zilipo sukulu za special needs. Mwana amene akuzokala empowered. We are just discussing Fungai here.
Yeah.
A graduate of the University of Malawi.
Yes.
Ukamacheza naye.
Guy.
Muma ida kumfana kuti mtu huyu chumina kujita amajita.
Akujitziwa.
Amajitziwa. Will you even learn some things from him?
Exactly.
I'm telling you.
Yes.
Ine nikakana ya thiki mawa nikakabawedesi from 12 o'clock to 6 o'clock.
Yes.
Nima kundo kana afro. Akupanga nkomarilo.
Yes.
12 o'clock.
Yeah.
Ndi, what I only do is, ni mango mingi na nyimbo.
Yes.
Chiri cho osema banga eka.
Yes.
Ama alankula eka.
Yes.
He only asked, amene, ndonele ni ntawe.
Yes.
Nifuna ni chule ntawe. Ndi muzamene ntawe ni makutumakuti.
Yes.
Chula ni ntawe.
Yeah.
So, achula ntawe.
Yeah.
Okay, nifuna nyimbo ya anji. Adifusa. Yeah. Mwiga nyimbo. Nyimbo ndiga ya kutu.
Yes. Umubezira.
As simple as that.
Yes.
He is empowered. Yeah. He can do anything just like anyone else.
Chabwino. Tangonena hapo pamene pomotsi ndika kuti chonde makola amene tili ndi ana amene ali ndi maumali osiyana siyana tinte apase mwayi nawonso ali ndi kuthekera kupanga achieve zinaso mwina beyond our imagination or expectation wina aliyense Mulungu anamulenga ndi specific purpose yake tisapherefulu pomangu asekera nyumbamo kuchoka nkhani ya sign language tikupita nkhani inaso imene kupezeka pa tsamba loyamba la The Daily Times yokamba za nsundwe.
Yes.
Kusundwe ku kutachitika zija kudapezeka kuti my investigations amene achitika poyamba anthu adagwirizana kuti tenti chiteso ena.
Yes.
Now kuli bungwe la Independence Police Complaint Commission.
Yes.
Limene lilino patsogolo kuti liendese my investigations udapeze kuti kodi amene adachita zimene zindi ndani amembekezera kuti ayambe pa 1 October koma sada ayambe akuti chifukwa chokuti adakapanga recruit my investigators amafuna kuti akhale ndi anthu odziwa kuti ntchito imene iyi zimene zipangise kuti mwina akuti ayamba in 2 weeks or thereabout.
Yes.
Zonse zikaenda malinga amene akuganiza. Nkofunika kotani chawezi kuti investigation imene ichitike itiuze zoona zeni za zimene zidachitika kusumbwe.
Ndiyo funika kwambiri koma nkhani yaikulu ndi pene wane naye kunena kuti amenela kuyamba pa 1 koma zalephereka chifukwa ndi zofuta zina ndi zina. Nkhani yaikulu ndiyo kuti nkhani ipa chapoyamba adachita ako my investigations a police.
Mm-hmm.
Ndeno ulendo uno chifukwa chokuti there was some perceived bias.
Mm-hmm.
Kunena kuti yaye nkhani auganiziridwa maofisa lano a police. Inuso mufuna kuchideswe pa anthu amaona ngati pakhozokala bias.
Mm-hmm.
Kukondera kwa mtundu wina kunena kuti mina report yo singakhale objective komaso mina singanene zoona. Ndi a police anena kuti yaye ifeyo tikudzidzo samo nkhani ayitenge banji a Independent Police Complaints Commission. Ndi makosa amenewa motsogozedwa ndi bambo Chris Tukula.
Yes.
Anena kuti zikutivuta pang'ono futi mayembekezera kuyamba pa 1 komano sindamalize kuchita recruit my investigators.
Mm-hmm.
Komanso ti ndi ndalama zochepa chifukwa chokuti inquiry imene iyi sina patsidwe ndalama za padera-dera. So tikuisa ntchito
ndama ya budget ya
ndama tipasa ndikareja. So mukuona kuti ka 328 million kwa chako mkosa kwana chifukwa tifuna tikhale ndi office space tigule mipando furniture masalale patipo tipange recruit my investigators wa gali moto pomwepo. So zikukhala ngati kuti zikutivutira futirapo koma tikuyesetsa nawo vuto laiku ndiona kuti akuti kuti achite recruit my investigators nkhani ndiyo kuti akuyenera kuti achite recruit outside the police.
Yes, na sasa ufuna independence.
Ufuna independence. Yes. Exactly. So achita recruit outside the police ndi akuti zikoneka kuti zikufuna chifukwa kuti anthu waso I should believe ayina ma commitments awo. Yes. Thank you Wanda. Ayina ma commitments awo and akoneka kuti ndi anthu kuti ochepa mbuya oyo ndi ayingono kuti apeze ndi anthu acha kupereka different dates imena kale available. Mm. Now yeah, because tisapezeka nthawi yakuti tisapezeka mwezi wakuti ndizimezi kukanga zikutani zikufuta komanso akuti afuna aonesetse kuti mu probe imeneyi mukhale at least two female investigators ne pakali pano ali ndi mmodzi yekha akusakasaka wina wachizimayi kuti athandizire kufufuza ndithu nkhani imene yakamsunde koma tiona kuti kodi itha motani komanso kumapeto kwachepo tidzaona kuti kodi chilungamo chache chidayenda motani tida ifada titilako hot soup nkhani imene ipano titayankhulapo komanso titalemba mnyuzi kuti kodi inu akuti you are sensationalizing this issue tidzaona kuti kodi chilungamo chake
koma do you honestly think iwe ndine pano kapena timu yathu yapano tingamapezike kuti tikuphwekesa kapena kuchita mwa kodi sensationalization njichiwa chabwino ndi kuti chani
kuphwekesa basi kapena kuti kubweretsa kuti my emotions
sewera. Yes, ngati zosakhala bwino.
Yes,
anyway, what I wanted to say is kufunikira kwake ndikotani nkhani imene inali ndi gawo ziwiri.
Yes.
Inali ndi gawo ya civil imene idagamulidwa ndipo chipepeso tikhulupirira kuti pano anthu adachilandira.
Yes.
Idangosala kuma cost malawyers imene aboma kuyiunikaso.
Yes.
Then inali ndi mbali ya criminal.
Yes.
Imene ku investigation ikuchitika papayi kuti aone kuti kodi adachita zimenezi ndani zikanakhala bwa zinga what's the question. Tipange machawe antundu wanji because we need to close this.
Wabas.
We need to close this and put this behind us to move forward.
Nkhani Wanda ndiyoti ikuyenera kuti ithe ndipo ikadatha ndi munthawi yabwino. If anything ena acha kuzothandizapo ngati lese mabunge if they can ask for people to support our independent police complaints commission iyo akuza kufusa anthu ena awathandize ngati vuto lili la makobiri koma tamva apo mmene mwakuti the investigation should be starting
in two weeks time about.
Yes, chingerezi imene akugwiritsa ntchito mmenemo ndi chimenecho kuti amina masabata awiri akubwera tikuza kukhala tikuyamba ntchito imeneyi koma nonkhani ndiyo kuti ifike kumapeto Wanda umakhala kuti ukuthawathawa ukuopaopa kuti ufuse fusona kuti kodi do you think ifeyo pamuzi pano anyamata athu pano ntchito imene amagwira tingachite sensationalize issue iyi yanko adapereka rex yomveka bwino nayakuti kodi tu ifeyo nkhani amangotipatsa akatipatsa nkhani amene akutchulidwawo we simply get back to them in the spirit of professionalism balance and fairness tibwera kwa Yowanda ngati kutchulidwa mu story tikufusepo abana akutchulani munu akuti munachita easy that is what they call right of reply inu muyankhepo pangani mene kuta nini ikukhudzana now that particular report and story mene tidapanga kunomo ndiyo omwe kunoko we got hold of naye akuti padali report limenelo yavumbulutsa zakuti anthu amene amatchulidwa mmene momowo adapasidwa mpata kuti ayankhe and by what I got from Rex said anthu anango yankha mizere iwiri or itatu.
Yes.
So
I saw that
you understand.
Yes, I was part of the team imene
exactly.
Story imene.
So you see kuti adati nena inde unena kuti mutene komano chilungamo chake chuna kuti we don't cook stories ngani mmazichita kunjapo if we simply publish tilemba tikufusani using the skills we have tikufusani mutiyankhepo mfake muzaona kuti kawiri simeti kunenazo no one goes to the court and kick starts a litigation against us kuti makoni nganija tai balance tachita verify what remains now are only opinions to say maybe you are sensationalizing the issue on the basis of interests that they have
but the people are entitled to their
that's
opinion.
What I am saying.
Yes, so when somebody has an opinion it is not fair to drag others to your opinion as if they were a representation of
Sizolondo.
Thomas Sedima Kandi kuganiza kosiyana pa ma issues including ifeti kamabwera pano kuzapanga program imene yakwa kwanje timapeleka ma opinions.
Yes,
it's not like those zetu anabano but they are facts.
No,
there are times whereby you and me give our own opinion over an issue.
Kwabas.
We must be allowed to
that's true. Very true.
The same way we expect this from our viewers that to have opinion on our opinion.
Yes, ndipo nkhani imene tikunena papa yose unenayo imachita hinji papa section 34 35, 36, kutela pa 37. Mabene pali
freedom of expression,
yes, freedom of opinion,
yes.
Freedom of the press,
yes.
And access to information. Zindu follow zimenezi, yes. Zimadibasa ditu ufulu mene ukuti tukoza ujita nchito mene.
Mugone na kwa gwanji lelo lachina ipa 7 October 2021, ndi the young man, Chawezi Banda, mbali ya kuno mulindine, Devu za mwai uwanda na musisi ya. Tupida ubreki kala nipompo nkani zindakalipo.
Ready, set, go.
Hello, Blantyre.
Welcome to Amaryllis Times Cook-Off. Just how far are you willing to go to prove that you're Blantyre's greatest and favorite chef? Times Television and Amaryllis Hotel introduce a whopping 1 million giveaway to any Blantyre residents ready to prove themselves in the kitchen. So there you have it. Simply text Times Chef at 1895 and stand a chance of being the very first Times Cook-Off chef. With Mimi as the devilish provocateur and Chef Ritu.
Hey Malawian family, come join us at Amaryllis Hotel. It's time to bid fun with family.
Nothing is out of bounds when it comes to our taste buds. And your cooking skills are put to the test. Are you ready?
Times Family Cook-Off.
Takula ndilani suba mine tupiti lilandi programu ya kwa Gwanji Pachinai pa 7 October 2021 ndilindi the young man Chawezi Banda. Mbaya kuno Ndevu za mwai Wonder Musisia. Chawezi ndilindi nkani nasu yopasa jidu imene ya chitika. Nkani mine indi ya bungwe la National Construction and Janjanjan.
Industry Council.
Yes.
NCIC.
Yes. Atapita kukaona nchito yomanga library ndi auditorium kumzuni, Mzuzi University. Anagaona kuti zimene adagwirizana ndi zimene zikuchitika pamenepo za sempana. Malinga na nimi gwirizana imene wakhalapo pa nkhani zomanga manga. Ndiyo kuti pamene kampani yochokera kunja ikuchita zomanga manga mziko muno, izichita subcontract maximum of 30, is it maximum or minimum? Minimum of 30%.
Yes.
Ku kampani ya Chimalawi. Kuti singagwire ntchito zose yokhayi. Now, kampani ya ku China imene kugwira ntchito imene idachita zimene zipapepala. Kuwapeza kampani na kia Chimalawi kuti iya apa sa 30% mine nali upanga panga za magesi ndi kumanga manga za matoilet ndi zina za chonjo. Now, awo amene adapasidwa 30% yu ankai mbegeza kuti itana kaone zika bakula kulu tiza manga apa janjani na mauna udanza waja kujedwa 6 months chito ya ambiga
kulizi
ndi waja adabida wakasuma kukoti mkani mene kudigila kukoti kwa aja adabida amba nchito ya umamanga. Now, pano ya tukangani yali safuru kuzambali achi. Awa kuna kuti, fisiti maita na awa kuta abugira zao ni nchito. Finali nteni yawe sadafike, zomanga magesi zali sadafike, ndizo ikira zao kuto hiriti niza chonjo. Idali kaya yogumba kaya, idali mbali ya tukaye mine dima kukira nchito. Awa kulupida kuti ya awa matiji esa pula, 30% pachipepa lapu, adangule mba chifuwa chuti malamulo, akumili za mtuuta zibanga chonjo. Now, fusolo yamba, mafuso nina wambili bangani
mene chawezi.
Fusolo yamba ndilo kuti. Zimene zidachitika hapa pazi. Zikutuwa nisira jani. Mwina ndi malamulo atu. Ndi mina magwiria nchito. Kuti papepa la tukutia kuti. Kampani ina ngati nchito yo. Akugwira nduwa kunja. 30% yo JPCS. Which is I've never seen anyone giving more than 30. So everybody goes to the minimum yo. The 30% yo ampasadi Malawi mapepa la. Kuma nchito jayambika. Mpaka na wakai misapelika stop order. And then nakuti hapa nga lifti. Poka poka, ajite satisfy zimene zozo.
Yes.
Wina sayapeza kupanga zimene zozo until they lift that stop order. Chawezi, zukala bwanji malamulo watu.
Nkani wanda ndiyoti yofuti lapo. Chifacho kuti mukamva makosana afisili. Aunena kuti ifeo tukuona ngatanango tigwiritsa nchito. Eti, kunena kuti sinanga kuti awine contract yo. Ama inila kuti pakali ni tukapate na shipi. Ni kampani na kuti ya Malawi. Ndi adate nga magosona amene wa FICID. Yuna kuti yai ino FICID tienda nano remote. Ndikugwirizana nditu kwa strategic partnership mutsapanga idzi muzachita izi. Koma mmena kuneneramo chingerezi yacho chilipo chimena manena mukhani mmene ya procurement amena kuti fronting. Kutanda uza kuti chifoda kutia zoti pa kufunika wina wachi Malawi. Ndi ama kutenga kumika pati patokolopa. Kuti mnene kuti yae.
Kuti aduse.
Kuti aduse. Kisomo yu wakunena. Ndi amena bido court. Ndi kuti yae. Kukomesho court. Ndi kuti yae. Ife tukona ngatadango kuti gwiritsa nchito. Ndi eno mkani ndoena kuti. Pachirungamo chonse. Poyambirira. Amena kuti awapatse nchito imene ili not less than 30% in volume and in value. Zindu zuri zimene. Ndia kuti yae, nchito mene muza kukiri ya yose, 30% yake ndi ii. Ndipo value ya ndalama ya project yose, ikareso jani, 30%. Ndezi mezo zgoneka kuti makosa na mene wa a China State Construction Engineering Limited, sada kwa
delitze. Ani chani studios.
Studio.
Mpale yu machu na studio tu. Oh. Chani graphics studios. Ma Chinese ani maina hao.
Chabu, nkani ndi mene yoyo. Kumano ugaona wanda nkani ii. Igurumi kizanasu ni nkani mene ili patsambalo ya mbili la the, yes. The nation.
Yes.
Aonena kuti Chinese film find 1.7 billion malai kwacha. Ni kampa nache diumwe. China State Construction Engineering Limited. Ndi mene ditu aipatsaso ditu chindapusa. Cha 1.7 billion malai kwacha. Chifuwa cha kuti adapanyaso ditu contract, mgwiriza nwa contract dina ya Kalonga Water Project. Adapanyaso naso ni makosa na jani. Afisi diumwe wa sadaka apaseso nusu wao mena mena utatani. Abage ndendi tu kote na kuti makosa na mene wa alipide 1.7 billion malai kwacha. Koma.
Zukone sajani jawezi.
Akuti iwo akamangala ku Supreme Court.
Yes.
Apita ku Supreme Court akasume ona kuti yai zimezi sizolondola. Chifacho kuti ngati mwe manene na mafoto osama kuti yai stage yai iwo kuti abweremo laisa datani isidafike. Koma kaya sikuchenjera.
Sikuchenjera ya jawezi. Koma ndiku taking advantage of weak systems zathu. Ma systems zathu amango yankula chinthu. But enforcement, compliance.
Yes.
Who is there to make sure kuti these things are being complied from the way to go.
It is the responsibility of National Construction Industry Council.
Here they come to stop them, and these people are now coming to giving these excuses, honestly. And to say one demand construction, they know. Kuti sitingaka yambe chintu asokoleri kuna kuti inuyo ndikaikira window. Inu nema kama anga newe kafika po ikira window. Tiwena lizika uzana po yambila pendipeni. Window liza kalapa. Ineso nzika panga plan.
Ndizalo mapipe za
wa
nisa kochi. Wena kutiwa?
Kuyambilira kweni kweni, how can you keep me kumbuyo? Kena aga muzangu, unena kuti muzangu nduza ntawi yanga ikafika. Inesi sabange plan.
Kuma tinene nkani maga mina maga yokuza regulatory issues. Imene yes. NCIC imenila kuti idzipereka. Mwina, tingone ya ponela kuti a NCIC asamadikire kuti zindu zifike kuma peto ngato kukuti chifacho kuti pabwerano vuto, kena kweyo they should step in. Abana. Ma projects ndangati dziko munoona kuti
angalepere
angalepere kuika munthu aziyangana kuita kwachi from start to finish kuti azidziwa
kuti assign project
exactly.
An individual iwe project yako ndiyo
uziyangana
uzikayangana compliance
they can even give a quota kuna yes. Kuti pay officer team pass some projects 4 or 5 akwani so chita expect
are they alert azika kala ndithu officer amene
mujamu
checking compliance to malamulo kuti compliance officer amena kuyangana kuti awawawa they are complying to jani to my regulations that ametida kazikisi.
We can't be oblivious to one fact wonder that there can be what they call regulatory capture. To say the regulator becomes the regulated.
Yes.
Abezika kuti anchita palm oil. Eti abiromene kujampanga ingondona nija. These issues can happen.
Yes.
To wazi wa maofisa za boma. Kalidwe lao. Iwo they don't care about the greater good. Amangu yanga na zimene zinga atani.
Zinga apangi.
So we only pray kuti zinu zimene soso mumu libe mo. Chifuwa jamuna kuti it is as simple as simply assigning an officer. Give them a quota. Abana njito yanu inu ya inspection. Muzi yanga nina ma projects 7 or 8. That's what they employed to do. Azi yangana. Kuti kodi tinakuiza na jani. Zime munda kuiza na 30% ija. Ikuteka from start to finish. Zikuteka. Kabena si zikuteka. Where there is need for remedial action, aikonze right in the course of the project. O sana zikuida kumapeto. Mpaka na seeking legal recourse. Kupida kukot. Sisa buino. Zikana kala kuti zisa uzikonza in the course of the project. Wezi nizuma inda buino wanda.
Number one question in the menu. Yes. Number two question in the kuti. Kodi ifeo wa Malawi? Panuwa zifuruta tatizi bazaga zingati. 56 years, 57 years of independence. Yes. Tizingoja masate pere senti.
Ay, si solo ndo.
Sitinafiki epo ifeo kuti project. Jati kwa za kuite nga toka ifeo wa Malawi. Ndi kujita build ifeo library. Kumanga uduteli ya mkuja 100%. tizidikira kaya kunja akabwera aje 70 30 yono yakuntiko timateno ipatsi yakuntiko when are we going to build our capacity abwana ma university opunzisa akadaulo ma engineers tili nawo pama divuta ndipatipo kuti failed sama pezike kuti awauti funa kuti jera kuntiko abisantiko
wana ndizimzovuta because capacity mene mwina wachulapo za as in technical capacity uchifaka wachula ma universities ma engineers majana but mwina capacity this sense would not come in the way of having people with know how to do the job mwina tinene capacity in terms of finances
they we don't do we have financial institutions in Malawi that can finance Malawi amene awonesa kuti ali kutekela
I'll give you an example
Malawi and this construction
company ndikuvasa chitsanzo chimene ndimacheza ndi bambo Kabambe Patrick Kabambe, CEO wa Public Private Partnership Commission, PPPC. Pacha iwa ndende ainaje one sasa kuti pasikala mapartnership between public and private sector. Kunena kuti kodi tingapange banji kuti tipiditse patsogolo chitukuko. Boma may not have all the money to do my projects amet kunena. Komano if we bring in involvement ya private sector tikoza kuba. Ndikupatsa chisanzo cha amati BOT, build, operate and transfer. Chimenji medika chiona kuti the private sector will come in. Ipang imanga lesenga limene uchitira ku Rwanda. Rwanda amanga ma hostels or search. Now they structure a BOT or a partnership. Okay, ti ipanga George. What you do is mumanga this particular structure. It will be a BOT after 20 years. It build, transfer and operate. Iwaja the private sector player will come and build that particular thing. Achita operate for 20 years. After 20 years they will transfer the asset to government. Now uzaona kuti vuto limene limakhala apo ndi capacity. In fact Mr. Kabambe had to say chawezi kunena zonzona vuto lomwe tili nalo kunoko ndilo kuti ndi capacity ya makobiri. Chifukwa kuti ntchito izizi they are capital intensive. Zimafuna ndrama yodani.
Komano
ndrama yochuluka.
Where we are able to identify chawezi kuti this is a problem. What is the solution? Because that's what we do all the time. We always come here chawezi and say vuto ndila kuti don't we have financial institutions in Malawi that can empower Malawians that they have shown kuti ali kutekela tini makampani to Malawi kuno kwa
construction
they've shown they've built things that you and me can point at don't we have ma solutions ngati amene to say kuti how do we empower people so that tomorrow we should not be seeing the same capacity if it is not financial capacity then it is which technical capacity
you think so
in some not just in building I'm saying in general
Zambia yes
ukapezeka kuti kwina kuti pano patilibe aphuziso okwanira yet we have ma training schools zambili mbili
yes
why is it that we don't sit down and say these are the problems fine we are done identifying the problem where are the solutions solution in the EEE when do we start implementing this to address vuto lakuti ichitayamba to address ichitayamba because if our problem is always going to be financial capacity then don't come here complaining pamene maiko akunja kubwira mazatengera nchito yose because ali nazo kutekela
ndinanena
until we want to change that narrative abwana and start pumping money trusting ma Malawians kuti they are capable angosweka drama where let's find the money empower these Malawians then ma 30% has to jela
obase drama sisingopita kunja tikhala tukamba monkhani ya capital flight ndalama zathu zizinyamuka zizipita kunja mene wanenera wanda ndabwere saboda lankhani imene yokudza ma partnership BOT unena kuti the idea is or the central thing is to structure a BOT or a partnership in the private sector in an attractive way muwauze a private sector unena kuti hayi tifuna tipange ichi you structure in an attractive way kuti iwo waone poso pindu chifukwa I was giving chitsanzo cha Rwanda Rwanda I think yakupanga Rwanda remote tu nda think ndi a old mutual tangonena papa kuti kwagulisira chana akupanga remote nda old mutual now what happened was anagwirizana kuti kodi tipanga motani so anena kuti hayi muti mangira chinthu ichi mukachimanga mwana tu malo gona azilipira kwa iyeyo Adzilipira kwa old mutual.
Yes.
Adzilipira iwo.
Yes.
Nde kuti for 20 years.
For the next 20 years.
Iwo apangalikapo.
Asapangalikapo. Kapinduka wapeza kena kano ndukachipereka.
What a model. What a model. Model yabwino yobweresa. For boma lilibe ndalama loti ndimangire zinga zimezi
apa. Baroka.
So ikubweresa private sector player amange ndiyo siyana ndi privatization. Because privatization imagulitsa katundu wachana
wa boma.
Pamene makosa na awawa akabweramo amanga chinthu chija they call it build, operate and transfer. They will build it. They will operate.
You build, you operate, and then you transfer.
You transfer it to the government of Malawi after you have recovered your cost. Ndekuti somwa banga po social media jaka profindu nde ainekaja because sinanga kuti my economists azao ama werengeserana bwino bwino. Okay, tikapanga izizi for 20 years kaijita, this is less than a 1 billion kwacha project. After 20 years at this particular rate mwana ningobereke tsanzo mwana wa school azilipira kandi 15,000 kwacha pamwezi, akaona kuti bed space imene ilipoyo plus some other facilities. Mind you, it's a good model chifukwa kuti Boma will provide regulatory framework in terms of adherence to standards. Because munthu uyu private sector player sazingo panga
chinthu champepa pakuzani ndi chigwisa kale ndi 20 years.
Exactly.
Chikandi phasukira 20 years sanathe, the owner season
is on me. I should believe even in terms of maintenance in Majamaki.
Yes.
Because at that particular time transfer of ownership has not yet happened. Mm. So my standards mdoja ama asunga bakwenu. Na fulani ngozi nako izinoya kuti it's a very good model we meeting a take kupanga adopt kuti tibweretsere chitoko kwatu unoko. Koma mwina bambo kabambe ku PPPC ko ayini chito yaikulu yoti agulitse my ideas nganamenewa ku private sector. Otherwise nkhani ya capacity iti vuta chifukwa kuti anga khale kwathu kuno ku Malawi. Mm. Bezo kuti ma project ambiri amapita kwa anthu ajani
akunja amatenga misewu yathu abwana.
Yes.
Pali kampani nake mamanga misewu ya mbiri ziko muno imatenga almost half of our budget.
Mm.
Kutenga ndithu chifukwa kuti infrastructure padakali panopa is our biggest problem.
Exactly.
For our country to develop,
yes,
we need a lot of infrastructure. Now, if we are not empowering Malawian companies, mm, and expect Malawian kuti wakaja 30%, then it's going to grow.
Kawas.
How can he grow if a 30% when 70% kwa bwino kuonona watenga ndi
wakuja,
what is already better off.
Wabida nazo.
So these are going to be the problems ya wezini. Mafuna ndikupase kukachisanzo
kena.
Ndikuchita kasukulu kunja waziku abana.
Yes.
Ndida peza kuti ndizichite finance
muri kwa zungu kumangalande
ndi kumangalande kwa zungu bwana.
Yes.
Ndimagwira chiro ina ili yonse kuti ndipezeka ndrama kumalipira fees.
Yes.
Mpaka nana kagwirapo yomanga ndi maendesa ine ndi tuka diga.
Oh.
Ndi maendesa crane ndi ndi ma license ndi chati ndi maziwa kuyala njwela
umavala
matope
helmet umavala.
Yes. Anzatu mimi mangira ba pasa target abana 120 bricks per day.
Oh. Ndio
kuti ndikumpasa matope builder wanga uchakumanga ine ndime nazi kawa jacob because.
Yes.
If he misses that ndio kuti he fires me.
Yes.
I'm not ugen, I'm not efficient, I'm not effective in.
Yes.
Terms of what imafika kuti akama tili ndi project kuti tikumanga bwana amati pasa target.
Mm.
Building imene ipofika pa 1 November mukhale kuti mwamaliza.
Mm.
Mukaimaliza before that you're going to get a bonus.
Oh.
Mukaimaliza mochedwa ngati rese enaka building ija kuifuna pa 1 November.
Yes.
Ikangofika pa 1 November musanamalize maka kuti inu ame mukumanga imwamba kuipanga rent.
Oh.
Pantengo mene anaka mapeza chika nakha kuti ja attachment ya judge amba uchigwisa ntchito asogolere.
Ayaya.
Ndi abwana imakhala ku masana ndi usiku abwana.
Yes.
Kugwira ntchito. But because when you do a good job, you finish it on time, you get the bonuses, we were always beating my projects amene ne nagwira nawo ntchito abwana.
Yes.
Ni matuwa ina bwana inosandiziwa yaya.
Oh.
Zokuti ndine journalist. Mm. Azungu kumasekaso ndikuwauza kuti koma munthu ndikabwira kwathu. Nkakhala munthu ine
ifo ndikuza chinthu chimodzi ama I think this must be Latin or it should be Latin ama nena mati pecunia non olet akuti money does not stink and drama sizinunga kaya uipeza in what way eti kaya uipeza kaya ukakumba nseu kaya ukasesa kaya ukatani no one come no one knows kuti kodi
drama
waipanga
uchokana madaivira mujeni musuweji
money does not stink
exactly. But coming back to our issue.
Yes.
Ama project.
Yes.
If we were to come up with my incentives to siana siana to empower maga inejwe madandaula indigenous Malawians.
Yes.
And many they've shown interest kuti they want to participate in the development of this country kwa ma challenges zao ndameta kamba papa kodi iziti capacity ya finance kapena capacity ya technical. How do we empower these people so we must change these stories and instead of zitamangisana makotimo tikale busy kutukula ziko lathu.
Potsirizira wanda because unena kuti nkhani ya empowerment ndikuganiza ngati kuti mene boma linanena kuti at least 30% in value and volume idali njira imodzi yofuna kwachita empower ma local players mu industry mene ya construction koma chachikulu chimene nganene wanda mwina chimene chimativuta nini nzanga wina ali ndiko amapanga za borehole drilling so this guy said tindifuto limodzi kuno ku Malawi we like going it all alone. Timaona ngati kuti phindu limene tifuna tikapangero tidzadije chani
toka
in so doing
tindikajera
tindikajera timafuna aliyese azipita paika
kodi jera sira bwino
iya wanda sira bwino
palibepo pamene ungaligwise ntchito kuti jera ilili ndira bwino chifukwa munthu anachita jera la bwinoko yeraliro sendro ibet
koma wanda liuli mene ndira negative kwabiri palibe body labwino ndeno afana nene une kuti mwini wafusa fusolwa capacity ngati singaipeze capacity kuchokera lese ngati boma kuti thandiza ifeo as individuals ma players in construction industry amene ali ma locals what are they doing can't they pull their resources together
ka consortium
ka construction koma lese uzaona kuti chanchan construction Jajajani construction.
Paliji building. But flat imangia lisa kukapanga bidi
bike. Baika.
In so doing. Pamuzi.
You see good at the end of the day. Auka wina ndi.
Obwela.
Chifuwa jani. Mtu amene yuyu. Amene machula mati. These are barriers to entry. Chifuwa jokuti. A barrier to entry could be. A capital intensive project. Ndiye kuti ndalama imene kufunigayo. Is a barrier to entry. Into that particular industry. Chifuwa jokuti. Inuyo. Finances. Simuwanita.
Kwa muda saka nizirana. Muda
patigizana.
Nipeleke kachisanzo mwina kamfike bwino ku industry
kwa. Yes.
Kukubwela kampira ka Malawi ndi okay, Malawi kusela ndi England.
Yes.
I'll be dreaming.
Yes.
Malawi is playing with England in a World Cup.
Yes.
Ndakunena kuti tikufuna muchite produce kampira kaoneke pa TV
yes.
Kunja.
Yes.
Ndeife tukukabida tokha. Au jina kabida okha,
anaso
kabida okha. Ndei mabwela kampani ya kunja ili ndizi pangizo zose.
Kijose.
Pametila songkira nati makamira tatu tija.
Kukwilizana bwino.
Kuti times ndia manebas
yes
tipita pamozi makamera tabuya yes. Nao 12
and you agree the terms
titakupanga limosi
wabas that's what I am saying kuti mu construction industry things will continue to be like this if everyone goes it all alone izibezika kuti basi nthawi zonse project yabwino akutenga ndakuti ndakunja koma ano akadakha kuti amamvetsetsana ndikulolerana ndikubwera pamozi and agree my terms guys let us pull the resources together tione kuti kuti kuzopanga mota azungwa mati when you come together you move volumes they will achieve and enjoy what are called economies of scale and of course they will enjoy synergies unena kuti 1 plus 1 it will not be 2 it will be 3 because of the what they call the assembly effect mukabwera pamodzi group dynamics mukabwera pamodzi mmakanga chinthu chachikulu kusiyana kuti upange chani
paweka
John,
mukana kha challenge tingali jani.
Amen.
Amen.
Tima isesa koma.
Yes.
Chabwino.
Pamene po ndepa msiri zero pa program yathu ya kwa gwanje yalelo pa chinayi pa 7 October nditokoze the young man chawezi banda ndatokoza
it's
always a pleasure to have you chawezi.
I am humbled.
Yes, and kuchokera kwa ine wonder msisi ya ndevu zamwaye ndikuti tikumaneso pompano mawa chauta akalola ndiye mwei pamene tibwireso tizafotokoze nkhani zina zimene zichitike kuyambira lero kufikira pamene tikumaneso Pitililani kumvira ma programu otsatira pa Times Radio. Komanso kuonera ma programu otsatira pano pa Times Television TTV. Mwakumanose, goodbye.